Ikomba ni ya nyumbani ya so like na ima nani wangu ni mama nani pressure hapa ni mwa ya raka akishitaki hali marriage. That's the
theme of the audio. DJ, let's go.
Allow me to sing next track number two, ni karaoke. Naenda kuwaimbia freestyle.